longa longa komanda biro konyi
biro konyi
longa longa mina lwanda obedu kodi kanena longa ngima na baba ni biro sami biro ni dwoko ngima na kare joma nena bende wora inyaka kilosa omiyo kawona ng'ade chunja nina luwi ine miloso ngima jogo moselal kaka nyathi kich moro winjo ni ywak niga chilielo moro bena winjo dwaro iga jodongo moko mageno gi orumo bende dwari jatuo moro bende oriti mondi change vijene moko mosesomo to onge tich ine nyasaye mapidho nyaka winj mafuyo mumbi wacho na modwongo tiyaone miya kwayi gane lor piny lor piny inyisriwa
ang'eyo ni biro na yae ruoth
kokalo kuom tho mar Yesu nayudo ngima ngima maonge kata juoga mane dimiya awuoro wera maniero godo nyasaye kioro modi mamitema mondo thonwa kawuoni loso dalawa wamor ahinya kar tiyo mopogore mopogore gi pach dhano apenyo wenu wach mane donga ng'eyo dhako mane niye chwer higni apar kod ariyo ng'ama direse e kindeno kata nyuolane nene kwede uwetene wacho ni manok nyaminwa chuo belando machanga mok didago kaneno chopo kinde manowinyo Yesu kalo nenoriore mondo mi umul law Yesu e tiku mane dumu kuome nowinjo Yesu remo manene chwer kuome nowinjo Yesu Yesu winjo kate komoro noweye kae Yesu penjo en ng'awa momula rabi penjo en ng'ano momula ikanyono dhakono dhakono notimo neno ng'ata ng'ata mawinjo ka dhano jwang'e pimne Yesu weche duto machando chunyi en kene monyalo pando siri magi samogwedhi to gwedhe lela ka jineno anu benda biro iri kikiweya kimako bada ang'o madita matimo kigwedho ya ng'ama di kunga ere kirwaka nanga ng'ama di ne buga
mabedo piyo
aparo ndalo mana wuotho kadhie yora aromo gi joma wuonda gi paro gi ni wuoda tieno wadhi walimie ajuoga moro ang'o momiyo jomo kigwedho to inigo nyithindo moko donge somo magitiriambo wan waneno ni gimoro rachukodi ng'ata mora sana biro mana chopo
wach gi nadiera ruoth
baba to kinde mani biro nene chalo le kinde mani donje chunya nene chalo le kinde mani ywe pi wang'a nene chalo le komiyo kawuono wengi mo kamora mora maneni dhiye nitimo maber nidonje dala gi Lazaro noyudo ngima ji elufu abiche chiemo gi nyingi babayo kate wipi ni wuothe lela ka jineno kata manena mapaka koneni to ringa ringa mikelo divai mamita inga mi angeo Yesu makirwako kirwako ti yudo no sami yude ti yudo no wechete
utege bao giremo
toche wadu to
utege bao giremo
Yeruate,
Mutege bao giremo
Tekumaga joke
Mutege